mjini tuna maisha mazuri, lakini kule vijijini watu tuwakumbuke. Amina. Kwani ninapomaliza kuimba hivi utafakari mzee wako kule kijijini anaishi maisha gani na wewe hapa unaishi maisha gani? Tukio. Uzee na kuzeeka havikwepeki. Kama hutaki kuzeeka na kuombe Mungu utoke duniani.
Thank you.